Kjammer hoki kito fane Kjammer kito ukai po I tangata ai koe I hari mai a koe Kjammer kito ukai po Kjammer hoki kito fane Kjammer kito ukai po Ai Tangata pai a hone Pakari ana te tūmai Ana tare ana te ao Te hoki mai, te auraki mai Aro ana ia ia te mana He ao huri huri, he ao hori hori Ta wepo ana, te taura tangata Motu ana te taura karawa
Kia ma ki tou kai po Kia ma hoki ki tō whana Kia ma ki tou kai po
Tuana
Te huri mai ano
Ngaro ana ia ia te mana Kimi tikanga hou E ao hori hori Ta weko ana te taura tangata Motu ana te taura karawa
Kia ma ki tou kai po Kia ma hoki ki tō whana Kia ma ki tou kai po I tangata ai koe Hari mai a koe Kia ma ki tou kai po Kia ma ho